se turirimbe
suka Yesu mutima ari kera cyane tuzazikira cyane none bikomeje urukundo rw'Imana
ati Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup,
merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci
kumusi wa mbere isaha zibiri z'ijoro amasaha mu Burundi yo bitagoranye ariko kandi yo byagoranye turasaba imbabazi zigaheza zikava iwanyu ndabahikaze ariko kandi ndabaramutsa mwese bivanye n'umwe wese aherereye ndababwira tuti ni kiganiro mode superstars tubavugira abakuru y'aba superstars ngo nibisanzwe aho bigeza je numva ngomba gusara aiwe Nibiki bikwiravuga kwa DJ Fernando bamwati ngo yabigize umugenzo ngo ari ukuntu ngo ashitse kuri stage ategerezwa kugira icyo abivuze ko ategezwe kugira akajamba tekerera abantu guma ngaho rero tuze namakuru yacu Yes we back again turi kumwe namwe mu kiganiro Monday Superstars ariko kandi ndakwibutsa yuko ari kugira subscribe ariko kandi ugashisigana comment yawe like yawe ukaheza ukatubwira neza na neza udukurikirana uri turagukunda cyane mu makuru ariko aravugwa cyane ni ibiteramo byashoye kuba mu ndwi turangije aho bari bishikiye ahantu hatandukanye ndakwibutsa kwanza yuko born to shine ya D1 yabandanyije ngaho kuri rise mu ruziba twari twababwiye makuru yacu yuko Natasha yavuze neza yuko agiye gushigikira abaririmbyi bose bashoye kuboneka muri La Boss Party niko yashoye kubikora rero ari kumwe na D1 we na B-Face ngaho kuri rise ruziba aho babiciye bigacika n'urukundo rero ngo rugiye kubandanya ntituzi yuko bagiye kuza barakorana gusa mu biteramo canke hariyo nakandi kantu gashobora kuba akeneye ashakiki bakagira bwa bumwe nyene ibintu bigashobora kugenda neza ni D1 washiye kubona yuko yerekanye ubundi butandukana tubibutsa yuko mu kinama Born to Shine ku kibuga nyene cy'umupira yashiye kwerekana umukobwa arazana ni matera bashobora no kuryama kuri stage ubuho yabonetse ari kumwe n'ikinga urabona ko ari udukreasiyo guma kreya ngo burya rero ngo umuririmbyi siza ndirimbo zawe gusa uza kuri stage hama abantu bagashaka kukumviriza no ashaka kuba ufise n'utundi tuntu ushobora gukreya kugira ibintu ushobora kugenda neza uzi ya ndirimbo yawe ashobora no kukuraba ashobora kuvuga ati wow ya ndirimbo arazi kuyikora neza kuri stage yes yarazanye undi mwigeme twabibabwiye makuru yacu twagiye turababwira mu kiganiro cyacu aho yari kuri La Boss Party urabona neza kuna unyene bashiye kuvyifatamwo neza ni Born to Shine kuva kwa Natasha wewe byari bigoranye yuko ashobora kuva kuri stage ku makuru dukura ko manager wiwe uravuga neza yuko umwanya bari bashoye kumuha ni yawurengeje ahubwo yaretse iminota itatu avuye kuri stage rero agira sohoke biranka ugerageje guca ku mbuga ziwe urabona neza yuko abantu bari bamutegereye ari benshi barindiriye kubona ati Natasha ntasohoke ke bamwe bagacungino byarafashe umwanya rero aba bodyguard baregeze abantu ibintu baregeze barabegezayo ibintu birakunda rero barashobora gusohoka arashobora gutaha kubwa Natasha ngo arashimira abakunzi biwe abafana biwe bose aho baherereye kimwe rero mu kiriko kiraboneka urabonaze ko abaririmbyi biwacu iyo bateguye ibiteramo naho baba bari bonyene ibintu bigenda neza ugasanga n'abantu barashoye kuza ibintu biko biraza twatanguye Born to Shine kwinjira ari kubuntu ku kibuga mugarara ko hari hishijwe ibihumbi bitanu abantu bakaza ari sinzi ni mugihe rero na muzi neza ko ari diwa natashobora kuboneka mu biteramo byinshi ubu ngo agiye kuzarakora ibiteramo na cyane cyane byitirigwawe cyane cyane hagati mu gihugu mu gisagara hoho murabona ko amaze kubikora ngo gushika no hagati mu gihugu hose agiye kuza dukundi byacu rero. Yes, nkuko rero nari ndakubwiye umbwira neza warashitse muri ico giteramo byagenze gute n'igiki usigaye ukunda cyane cyane ku biteramo by'abarundi muri kino gihe mukanya ndagaruka n'andi makuru. Turaza kuvuga na cyane cyane ku biteramo byagiye biraba ara cyane cyane muri iyi ndwi nyene turangije ndetse n'abaririmbyi bacu ahantu bagiye barashika festival twakubwiye ni kumashuha hariho abaririmbyi batandukanye ndakwibutsa yuko ubwa mbere hari abaririmbyi gusa bamuka ngaho mu rumonge mugabo ubu twashoboye kubonamwo DJ Fernando turashobora kumubonamwo Alvin ariko kandi ari kumwe n'umukobwa amaze igihe ariko arafasha Tasha bari kumwe rero n'abandi baririmbyi bo ngaho tuvuga neza ko musanzwe mu muzi Arnovich ngaho wewe urazi ko abari muhira. Yes babikoze neza kujya nyine abarimbyi bari bategekanije barashe kwashika ibintu kandi bigenda neza hatugaruka cyane ku ruhande rwa DJ Fernando ngo abandanye ariko banu b'Imana turabibutsa yuko igihe hariho Kasama song vyateguye na Kazoza yarashite kuri stage arafata akanya arahagarika ati banu b'Imana jewe abantu ariko baravuga yuko indirimbo bashe kwinyandikira nta muntu numwe urazi ko yari ibintu bari kumwe na KDK mundwirangije twarashiye kubabwira kandi kuvyerekeranye n'ukuntu umwe mu baririmbyi kazi abandanye ariko aravuga yuko igituma bacanye mwe we love muzika ngo ni kubera rwari urukundo ruri hagati yabo biragenda gutya pampapa twarabibabwiye makuru twabashikirije. Yes mugabo DJ Fernando kandi nawe nyene yaciye agaruka ku rubuga yihanikiriza ikimwe mu kinyamakuru ngo kigenda kiraha akanya abantu bagenda barabacafuza ngo mu gihe batashoboye kubaha akanya ko kumenyekanisha ibikorwa by'iwabo ngo mugabo kandi ngo ntacyo bimutwaye kuko ngo nabo bashoboye gufasha ngo ntibamusumba ukuntu wewe asanzwe ubu azwi. Yes ibyo rero nibyo biguma bigaruka mu bantu ngo why uyu muririmbyi atabura utuntu yamara ko arashikiriza abantu niyo karite yiwe niyo defo yiwe tumufate gute ariko kandi ndashaka komantere zanyu mbivanye n'ukuntu abantu bagenda baramuvuga wewe muri kino gihe umufata gute DJ Fernando ni muri ico giteramo ngaho mu rumonge yafasha akanya naho nyine arahagarara ati bantu b'Imana jewe sinari kugenda ntababwiye aka kantu sinari kugenda ntakababwiye kuko kambabaje cyane ngurumva ngo jewe ngo naje kuri stage ntabye nsaba ngende kuri stage baranyankira ko nja kuri stage hama nje nsanga indirimbo zanje zose baziririmbye ngo ubu nizana barambiye abantu bavuga toya ni nde rero yari ko aravuze indirimbo ziwe biravugwa neza yuko umu MC ariwe Ami Pro niwe yafasha akanya ngo agenda kuri stage atangura kuvuza indirimbo za DJ Fernando zose araheza kuziririmba DJ Fernando aza zahejeje kuririmbwa guys wewe aka kanya ni wewe ndaguhaye akanya wandike ngaha
sasa irimba twese twose turaririmba
suka Yesu mutima ari kera cyane tuzaze kagira cyane bone ndakwikomeje urukundo rwa sana
ati merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup,
merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, bibaza zamaze no kubarambira sivyo rero tuzabiye bane
ngira ari nkaho bigushikiye indirimbo za ho ho ngo umwe msi byaye bikwiye ko ashaka kuririmba indirimbo z'umuririmbyi kandi wa muririmbyi ngo asanzwe ari muri cyo gitaramo nyene eh yari kubigenza gute DJ Fernando kujya kuntu yabyifashemo cyo kimwe n'ikindi gihe cyose amajambo yamari ko arashikiriza hari ikintu umunegurako hariho ikintu umusaba ikintu yashaka kubyifata bwawe abari mukuri eh jewe dakurekeye rero ekra unshirire ko ngaho kubyerekeranye na DJ Fernando yaciye abikora neza abantu bararyoherwa aratanga show ya bien ngaho mu rumongero azikwi ndirimbo ziwe zose 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 ziba zizwi ndakwibutsa yuko zose yashe kuziririmba za Bersima zande zose nizo bashe gukorana na Melanin Boy Muli we love muzika zose yarashe kuziririmba aho rero urashaka kugira ico umubwiye bivanye n'ukuntu washe kwirabira show aho ni show yo mu rumonge iyo uri kuraraba Ni Monday Superstars kandi uraziko bibari amakuru y'abasangwa ari inkuru ngwiza izanye nikaza wanka ware ukayivuga kuko yonye nibiri kwirivuga numuru kino gumupira w'amaguru uraziko Vitaro yari yakiriwe mu gihugu cha Tanzania na timu yitwa Yanga umwe rero twomwita gute asanzwe akurikirana cyane ibyo muziki yarakorera muri sport ubu ngo asigaye aruvugira umugwi Vitaro bese ngaho ngiye gucya Tanzania yarakoze amateka ibintu byatumye umuntu wese atira attention kumenya ati ico gihugu ni cyahe iyo ekipe ni yahe kuko amajambo yagiye arashikiriza kuma media atandukanye avuga neza ati ngo nitajizuru kama ni Yanga ikitufunga ndakabasigwe rero mu kirundi kujizuru bari yahura bari yahura ngo ni Yanga ntitabatsinda rero urukiro cha urangira Yanga itsinze Vitaro ibitsindo bine yavyifashemwe rero gute bamwe mwambwa ati iyi cerero yo dihuru yagubye ikiracha kumbuga batanzania wowe urazi ko bamo bashira mutuntu two gutweza ati ngo tutakunywa supu tubibutsa gusa ari ko ari kimwe mucerekanye yuko yakoze amateka Arsene Bucuti big up cyane kuko urumva ko ni izina ryawe ariyo bari ariyo nizira bari vuga nabi bukuti uba ni buva icyari cyo kwa Arsene Bucuti iryo zira rya mama mu gihugu cya Tanzania guys ariko kandi murazi neza yuko mu rukino habura nababiri hagatsinda umwe tubibutsa yuko ahubwo hasigaye ikindi gice aho yari muri yale hasigaye ko bakora retour tushaka ngo kugira turonke amahigwe nuko dutsinda iyo Yanga ibitsindo bitanu kubusa kugira bikunde yuko twe tubandanya kuko urabona ko badutsinze bine bisigura neza yuko ari gushiramwo inguvu ngo nimundwi dutangura rizera ko muri Monday Superstars yacu ikurikira tuzogenda tubibabwira ukuntu byashoboye kugenda yes niyo nkuru rero iri kiravuga cyane ariko kandi dukeza ku muntu wese agira icyakoze kugira uburundi buvugwe umuntu wese agira icyakoze kugira abanyempano biwacu bose bashaka kumenyekana Guys, nawe nyene turashaka kumushimira cyane gose. Tukwibutsa yuko uretse ibiteramo twakubwiye byabaye, hari ibiteramo byinshi bibandaye biko birategurwa. Mr. Champagne uribuka yuko ari igerekerezo rya mbere kuri Arena ngo hamaze kuza amadelegation yose abava muri Australia, abava hehe abantu ariko arabimenyesha ikintu bizoshaka kugenda. Yes guys, turi kumwe namwe murumva neza ko ibintu byose bizoshaka kugenda neza. Ndakwibutsa ku ndirimbo nzanda kugira ku ndirimbo zamaze gusohoka, ni ndirimbo zari zihari mugabo zakorewe amasanamu, ni Sarenda G-Flox yamaze kwikorera video, ariko kandi Sawa tu ya Madiba yamaze kuduha nawe nyene video. Indirimbo twari turindiranye gishika ya Vanya Ice hamwe na Kidumu umutima yamaze gusohoka, nawe nyene ashaka kugenda kuyiraba. Tubibutse yuko hariho n'izindi nyinshi. Niba dukurikirana mu kiganiro cyacu Indundi Hit Show gica kuri radio Indundi Kiyoti, ni saa 8 gushika saa 10 uraza kuzumviriza ukoresheje amatwi yawe. Kiganiro ni Monday Superstar mukanya cyangaruka n'igice cyacu cya nyuma ni cyo twise 5 questions. Yes, nkuko rero nabije kwibabwira questions 5 questions turinjira neza mu kiganiro cyacu, ne mu gice cyacu gishiri cya nyuma turi kumwe na Morley, ariko kandi ashaka kuba n'umu MC, ashaka kuba no mu kinyamakuru murashaka kubona ibyo ashobora kwandika mugabo mutamenya yuko ariwe. Unkundira kwa ndamuramutse n'amahoro.
Isawa dijo noni bo.
Ego sha turameze neza. Ikibazo cyacu cya mbere, burya wovukana n'abana bangahe?
Twese tuvuga turi bane, umva mvukana n'abana batatu.
Umva abakobwa?
Mukobwa umwe na bangu batatu.
Iyo uza gusanga wowe uri uwo mukobwa muri abo bane byari kugenda gute?
Ego ryoherwa cyane kubera ngirana yo kuba mfisinye cyane.
Arafyina. Yes, urarikiri mu kibazo cya mbere, tujya mu kibazo cyacu cya kabiri. Wambara nimero zingahe kirato?
43 44.
Yes, umuririmbyi Diwa n'amazina yose yiwe ni gute?
Bon, si cyo kwibuka yose kwe. Icyo naraniwe
naraniwe. Yes, tugiye ku kibazo kigira kane. Yes, aba imigwi itatu yabaye mu Burundi bakorana hamwe nk'umugwi yagi ubu tutazirengero ryayo tutazahaniri amazina yayo imigwi itatu tutazirengero ryayo ubu baje bakorana.
Bari bashushe hamwe barazima
cyane ubu tutazi nyene ibyabo ngere bimeze.
Hariho Overdo Team, hariho Etoile du Centre, hariho na We Love vuje nari kiragenda.
Sinibaza.
Sinibaza. Indi. Ba ndashaka kuvuga iyo nyiri.
Buje rero ibigwi yabaye ba Etoile du Centre kwa. Yes, uyu muri rimbyi yitwa gute?
Ni Miss Erika, small mom. Niyo nye.
Niyo matina yiwe uti. Na yandi na rindi umuzi ko ni
ayiwe yiwe nyene yiwe bwite.
Oya. Ni Miss Erika. Nzi. Hawa uyu.
Bidondo generent. Mugani Désiré Big Frizo, est-ce que nanda fils?
Iyo ni supu. Reka je ndagushimire, ndarakwifuriza ibihe byiza, kubandanya n'ikiganiro cyacu Monday Superstars mwese mwadukurikiranye, tugira duti ciao ciao, tuzosubira kandi ku munsi wa mbere.